Genda kumanina.
Nyabo, tonda.
Chidi.
Amna bwe yali ayogera ku bwenzi yasoosa bakyala ate bwe yali ayogera ku bubbi yasoosa baami ndowooza olaba omunaasaba oguli awo.
In normal English, that is method diarrhea.